Yeah, any tam tam kama pinto na kuta sweetie. Arote rote, funde kwenye kuchi kuchi, shepo vipi.